Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika ingakumbi kuni balandeli bebhola lethu kwizwe lethu seliphinde lafika ke lo xesha lokubana ke sidibane ndinothulele ezemidlalo ngobunjalo bazo baphulapho ndifuna kungena ncakasana phaa kulaa mdlalo ayizolo ndike ndiwuhlamahlongwane ngaphezulu kwa sincedisana ke baphulapho singalwi sibonisana phaa naphaa malunga ke nomdlalo ayizolo bake ndikhawuleze ndiqale pha ekuqaleni komdlali imamelodi Sundowns pha iye yathanda ukusebenzisa experience ke yeeplayers binazo pha esiswini yathanda ke ukuyisokolisa iKaizer Chiefs athanda ukuyi-overpower ke apha ke esazike thini sebala ngoba bekukho phana umkwena yabona ke kukho umkwena ebehleli umkwena ehleli pha kula defensive midfield umfana omdala evalile kodwa athi ukusuka kwakhe azobanikeza ingxaki apha ke phakathi naphakathi ebaleni ukuyapha ke ekuattacking phambi veni kwezitrayikha nto ethetha ukuthi ke iSundowns phaa ngesifirst half ke ibithande ukuba namandla ngoba iathi ke ngeyona ndlela ukuya phaa kwelaa phiko likahlanti belisebenza ke ixesha elininzi beqoqa beqoqile phaa kwelaa cala likahlanti futhi ke khona la center back ke yeKaizer Chiefs nayo yaphinde yakhohlwa pha kulami kula goal ke yethela faka pha iSundowns ngoba ke kugcineni ke icenter back zeKaizer Chiefs ngathi ke andiyibo ingathi ayikho communication pha kubo andifuna ukutsho ukuthi kwenzeka nto but ke ndike ndabona neyitumele ngikhule shwa ngumsindo pha yabanyolanyola kuyabona kanti okubana ke ikhona into engahlanganiyo pha kukhwineka noDove andiyazi a thousand le nto ke uyawuzayibone nini futhi ke okokugcina ndifuna ukuyigxinisa into ethi ndiwuphose lo mbuzi ngaba na uArthur Zwane yintoni na ingxaki phaa kulomfana ke wakwaAustin Dube naphaa kunjabulo ngcobo naphaa kuEric Mathoho ngoba nasi-center back eyisayinile futhi entsha esuka phaa kuSupersport United ngaba na yintoni ingxaka nawo phaa kwe-center back zintathu makavele libala asixelele mhlawumbi ke ikhona into esingayiqaphile ngoba ke xa sibafika etreyiningini sibabukela abafana abadala batreyina into ezinye iplayers akubonakali ingxaki ingaba na iphini ingxaki phaa Arthur Zwane uzenangaphambili mhlawumbi ke sithi abasibona into ezirong enzeka uba bakunikeza ingxaki abafana badala ke esingayiboniyo ngoba ke ngeke uqhubele kudlala se-center back ezibethe sitim okokoko ungakuziphumze unikeza abanye ithuba lokubana nabo ubabona into yokubana ingaba na abanokwazi uyithatha le timu bayise phambili ewe uEric Mathoho ngaphambile bebeyibethe seKaizer Chiefs kwabanye coacha kuGavin Hunt naphaya ke kuStuart Baxter singazi noba babebhidwa kulo mdlalo ngoku nguArthur Zwane ngucoacha omtsha bakakabaneka ithuba mhlambi ke kulo wakho umdlalo bangafitha okanye kuleyakhe i-system bangafitha ke ngokusikala sibabone nakuleyakhe i-system into yokubana abazofitha na okanye bazawuqhubeleka besenza impazamo asuzuma ngeempazamo abazenzayo ngoba basephangaphakathi kwiKaizer Chiefs babanikweza ithuba apha kuArthur Zwane sibone into yokubana ke basaqhubeleka nezampaza noba ke leni system zelo Arthur Zwane bazayibamba kakuhle abafana abadala asazi ke sigqithe ke lapho ke singene kwi-second half Kaizer Chiefs zidlale kakuhle kakhulu phaa nge-second half performance ngayona ndlela amakhosi ebeyicinezela iSundowns lingahambisani ke nendlela uJunior Khanya bethi wayebeka ngayo wathi ke iSundowns ke yona ibidlala futhi Kaizer Chiefs lisebenzise nje 10 minutes yokugcina hayi Junior Khanya ndakuphikisa ke lapho umfana omdala iKaizer Chiefs phaka second half ibe ulawo lo mdlalo iwulawule kakhulu futhi ndaziva ndichiphisa inyembe zendlela endiwabone ngawo ke amakhwenkwe edlala ezinikezele into eyashota pha kukufaka amanqaku ngaphakathi into ethetha ukuthi iKaizer Chiefs sipinde ibethile ke iquality ifuneka iKaizer Chiefs isayine lanto kuthiwa ziquality players ukwazi into yokubana ke xa uyazi ukuthi usayine iplayers ke ezimilele ukugora ezimilele ukudlala iplayers ne-experience baphulaphula ngeyibethwe kakhulu iSundowns by iKaizer Chiefs iKaizer Chiefs eyishote ngawo ziplayers ke ezinamava ziplayers ke eziqhala udlala ziplayers ezigqityiwe ziplayers ezivuthiwe bawaphulapha nantsi into eyisebenzile incede iSundowns ke inabadlali abadlale nabo ngabokuwina yiyo laa nto yenze into yokubana iKaizer Chiefs bayohlulakele phaa nge-first half kona kona nge-second half amakhosi isandla siphakamise kakhulu siyathemba sithebe phaa basiphakamisele isandla abafana abadala kwashota into yokubana ke ingafumana abadlali ababini abathathu abazothatha le timu bayifake lamanqaku qha kuphela iphumelele yabona ke uKaleb uDubriz uDoli ekusengathi imicimbi kabawuchane phayizolo engakumbi uKaleb ke nalomfana kaDupriz ekusengathi Kaizer nje singayibancama ngoku ike bahlalise ebenchini khona umcimbi kathi ulahlekile pha kubo ingakumbi uDupriz uDupriz lahlekile kumcimbi pha kweKaizer nje sibake sibone esi striker ke sizayo pha kwiveke zayo ngoba ke indaba seziphuma into kubana umfana omdala uzawuqala utrainer ke nabanye abadlali kusukela pha ngomso yonke ke le veki uzawutrainer ke nesquad seKaizer nje umfana omdala sifuna ke sibone into kubana ke mhlambi kula match ke Real AM umfana omdala ke wawuba khona ngoba ke igame iKaizer nje ezayidlala ngoku igame ye Real AM baplapho futhi ke nayo andiqiniseka into kubana ke ingayiphumelela ngoba iKaizer nje siyaxaxwa pha ukubethela iqela lo Real AM kodwa ku Arthur Zwane ke vekenze show umfana omdala ngoba la game ke ye Real AM yamnika ke iquestions ezininzi bekwayiluza futhi ke yamfunisa aphendule lapha ku management bekwayiluza le game ke ye Real AM mhlamba ngamxolela pha ke ku Sundowns kodwa le Real AM beke yaphinda naye wabethwa pha ingxaki yoba khona Arthur Zwane kawuzame ke ukumisa ingqondo umfana omdala uthathe lento nayo uyihlanganise ohlobo lo right ubabeke ku position ese right ungabagqwethi ubanike iposition ezivafanele abantu ubathume ke ukuthi mababheke khona mhlawumbe kukhona apho ke wawuphumelela khona kanti ke ningene ke nani ke baphlapho nisho kubana ke nina nibone njani pha kula mdlalo izolo xa seniubona niuphicotha nizeke ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.